Alo, nɔvi vevie todzinɔlawo, nɔvinye Togotɔwo, ŋuxɔse be mi fɔ nyuie ɖe le míaƒe tɔkudo míaƒe ɖe la Yesu Kristo be ŋkɔme. Mi da kpe, Mawu le dɔ dzi. Le gaƒoƒo ya mea, mu di bena magbanyɔ míatɔwo ko nye ame kowo le ŋkɔ na Afrika be duwo vovovovo. Vevietɔ, míaƒe dume Togo, ame kewo nye tatɔ le dua me. Nɔvinye, nukae ŋugbaledza gblɔ na mi fifi si gbe alo apopo bena fɔ nyasigbe ne ba se. Enuke ye le ye dzi o. Efɔ nyasigbe, Togovi yeo tsɔ o nyi la. Enu ya nkpɔ miabe bɔbɔ sugbɔ ke mi yina le yovowo de alo yovowo yɔna mi bena miava wo mu vana be yewoava miagbɔ ne nya ɖe le yosu ava de kuku na mi o lo vɔ wo yɔna mi Afrikatɔwo be miava parce que wo kpɔna mi Afrikatɔwo bena de enunya ɖe kpe mu le ta gbɔ na mi o ta nowoa wo la bɔ mi nu keŋtsi wo bɔna mi ɖo ye mi bu o. O bɔna mi be nukɔ be woada alɔ ha tome na mi woable mi si gbe ɖevi fɛnwo nene ne woate ŋu alɔ miabe nunyiame kowo le miabe dume enu kowo le miasi ne miatɔ miate sɔ develope miabe dua ne woate hɔe le miasi vua o mu lɔ mi o ne mi xɔse be yovowo lɔ mia o mu lɔ mi o loo o mu lɔ mi o. Ta mi dza gbagba de ne mia kɔ ŋkume bena de yovo ɖevi fɛnwo gba va nɔ te ɖe ŋkume na mi de anɔ ble mi ne mia ha ɖe wa ŋti de ne mia nɔ fia fu dumeviwo ne mia nɔ lɔ dua be resɔse asɔ nɔ nɔ vɔ miɔtɔ mi le dua le miabe dumea enyi ŋde ke ɖe fu ŋtɔ enyi ŋde ɖe fu ne mia dza gba ne mia kpɔ kotea gbɔ yovowo mu lɔ mi o wole dzi miabe gbegblẽ. Game wate xɔ Afrika be dua le miasi muledza sɔ video ɖe sɔ fio akpoe ne English mo gblɔe le wo ŋutɔ ase kudo to na nya nu ke ye yovoa o na nya bo mu lɔ yo o susu bukrua le woasi ne wowa woagada mi Afrika president wo woanya leke woable mi ne woate ɖu mia mihuŋku game su o le akpɔ video azã ɖea.
To this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. It may not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa. Because they have great mineral resources there.
That sounds diabolical.
It
I mean,
is.
Yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger.
Yeah, definitely. And so the at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them.
Alo, nɔvi todzinɔtɔ, mukaro dzi be miɔtɔ mi se nya, miɔtɔ mi se nya ko wogblɔa, bena yewo la redusi Togo Afrika kpata be population na, bena resɔs ke le miagbɔ gama wola te hɔe le miasi, miɔtɔ mi se, nɔvi nyewo, mi hunku lo yovowo mu lɔ mi o, mi hunku. Ne mi gba nɔ kpɔ yovo be na de o nyi ŋde o yovo mu nyi ŋde kpekpe o amegbletɔ o nyi amegbletɔ yovo o nyi ŋkume ne hun na Afrika be president o kekem vevietɔ Togo be president o de ŋkume ne kɔ na mi ne mia kpɔ leke ye yovo mu lɔ mi o ne mia dzidzɔ mia be resɔsi lɔlɔ sɔ nɔ o. Ne mia kipe, ne mia te wa tu, mi on tobe tu. Ne mia hunku, ne mia ponu. Yo.